Abusua ha ɛyɛ pɛmampɛm TV so mosomfo agyemfena braso sɛ mene mu atwetwe nkɔmmɔ nkyɛɛ kora ɛna yɛde mu ɛkɔpii mu ɛwɔ the bunu east capital ɛyɛ techiman a mɛkɔ bunu yɛde hyehyɛ so ɛne nti ɛnentimi ɛne atitiri ɛfiri akyikyiri ne bɛnkyɛe ɛbaeɛ ɛde wo animonyam baeɛ ɛne nti sɛ wohwɛ adwabɔ kɛseɛ a ɛrekɔ so yi a ahemfo ahemfo a ɔwɔ bunu ɛne nahafo mantam mu titiriw ɛne bunu east ɛne bunu region ɛyɛ dɔmaman hene ɛna ɔregye nkyerɛ saa nso na sumaman hene ɛnso dr afram ɔno nso ɛna ɛte dɔmaman hene ɛnsa binkum so a ɔno nso ɛregye nkyerɛ na wohwɛ mu a mammerɛ hɔ yi mpanin sɛ yɛnto ntwene mpanin sɛ yɛntoto no ase ɛne nti ɛna ɛyɛ bunu region anaasɛ bunu east region afanu yi aka bom ɛde ghana mammerɛ ɛne amanneɛ ahodoɔ kyenkyerenkyi paa ɛhyehyɛ so na wei ɛyɛ annual festival ɛne homecoming a ɛyɛ ɛkɔ so fa a ɛdi kan ɛne deɛ ɛtɔ so mmienu ɛkɔ so ɛwɔ sumyan ɛna fa a ɛtɔ so mmiɛnsa no yɛde apa tekyiman na tekyiman ɛwɔ apakwasɛm soronko ɛba ghana amanneɛ ne ampakwasɛm mu a amanfoɔ ana ghana ɛnim sɛ akan mpiesie tete bɔrebɔrebɔ adeɛ a nananom firi amowowi epie firi bɔnkɛseɛ mu ɛbɛtena tekyiman ɛyɛ bono man so na ɛdidi mu a bɛpie ɛyɛ tekyiman kura ɛnɛ yɛdi mu dwa ɛwɔ wiase afanan nyinaa ɛhɔ ɛyɛ very busy market no na ne wom nie ansa nano nananom ɛfiri amowowi no ɔmobɛtena a ɛyɛ yɛfiri na amowowi akyira kwan ɛwɔ pinihi a ɛno ɛwɔ nkransaman mu saa nso ɛna yɛfiri ɛnso wɔ pinihi a ɛnɛ ɛwɔ nkransaman mu saa nso ɛna mofiri yɛfiri no ɔmobɛtena bonoman so a kyɛ sɛ yɛɛka sɛ the first akan city a ɛwɔ ghana ha na ɛyɛ bonoman so na ɛnom ɛna tete yɛayɛ nimdeɛ kɔɔ so asante ne bono ntɔkwa ahodoɔ no ɛma ebinom ɛyɛ atukɔtena a ebinom ɛbɛkyekyere tekyiman nkuro ahodoɔ a aka ebinom nso ɛfiri hɔ ɛkɔ aman afoforɔ so anaasɛ ebi ɛkɔ central region ɛne eastern region ebi nso ɛkɔ western ebi nso ɛkɔ volta ɛne northern region a kyerɛ sɛ greater accra krampani ɛkyerɛ sɛ ebinom ɛkɔ hɔ a aponofoɔ anaa akanfoɔ emu ɛbɔ hweteeɛ ɛnam ɛko ɛne akɔsɛm ahodoɔ nti ebinom nso ɛtu bata ɛkɔkyekyere kura na ɛnam ɛko so ɛna ɛde wɔn ɛkɔɔyɛ na sɛ wohwɛ mu a tekyiman ahemfo ɛyɛ akwamuhene ɛna ɛte hɔ no saa nso na frezeni anaa nana fred ɔno nso ɛna ɛte hɔ no ɛnti ahemfo yi anaasɛ akwamuhene ɛna kyerɛ sɛ wasi tekyiman hene nan mu a ɔyɛ the acting president of the tekyiman traditional council a kyerɛ sɛ nananom atena ase na ɔmokye ɔmo animonyam na wohwɛ a amammerɛ kwan so ɛna ɔmo atena ase yi ɛne nti sɛ ɔhene tena ase a na abrafoɔ nso atena n'anim sɛdeɛ a yɛhu ɛwɔ ha na mɛkɔbono no ahempɔn ahodoɔ a ɔmo firi wiase afanan nyinaa anaasɛ ɔmo firi bunu ɛne bunu east ɛbaeɛ no ɔmo ɛbaeɛ no saa nso ɛna aman mpanimfoɔ ahodoɔ ɛfiri aban dadaa no mu ɛyɛ NDC ɛne aban foforɔ a ɛte adwa so ɛyɛ NPP mu na ɛbaeɛ ɛmu bi ɛna ɛde ɔmo animonyam abɛpie hɔ a wohu sɛ NDC frankaa ɛne NDC mpanimfoɔ ɛyɛ Lordina Mahama saa nso ɛna maame gyeen nana opoku agyeman ɛne NDC mpanimfoɔ ɛyɛ ɔhwɛ party organizers party chairman a ɔwɔ bono east a kyerɛ sɛ ɔmo ɛne ɔmo akyitaafoɔ ɛna ɔhu sɛ ɔmo nso ɛde ɔmo animonyam abɛpie mu na ɛka nananom ahemfo deɛ a na kyerɛ sɛ wobɛhu sɛ moo manhene ɛbaeɛ basa manhene ɛbaeɛ atuna manhene ɛbaeɛ wankyi manhene ɛbaeɛ ɛne ahemfo a kyerɛ sɛ ɛyɛ sunwane manhema ɛbaeɛ saa nso ɛna kyerɛ sɛ yɛgye manhene ɛnso ɛbaeɛ sɛ wohwɛ mu a wohwɛ yɛgyemanhene a ɔno ɛna ɛyɛ the president of the bono regional house of chief a ɔno nso di n'animonyam ɛbɛpie mu saa nso ɛna eye osiadiyo ejimambadu ononso ene eye bono Regional House of Chief President eninti sampe infu winyina edu eni mwenyam ebipiye sanso ena eye nana sanso ena abonofu a omonso ewo enkran osu alata ebaye na yeka osu alata nananom chese titintirede ena omofi bono manso omonso eko ho na yeka bi osu a na yedemo ebeko eye sampa eye sampa manhine a chese ehun abanchinyu ashiwa ehun sem bibiri ene aprapre e koso e wo Ghana manmu no aye friend nana samudua ene ono so ne ba ahema edi won enunyam ebeta sa adwuma di enso emane eye fe na ye kade a abampenfo eye krachi peni a ono e wo tichwa north and south sanso na aje mensa kosa oye mp edi nanunyam ebipie mu na ye kane eja Honorable Kwesi Adujan, ono so eye bono East Regional Minister Edina Numunyam ebipimu ewo ho na ye ka ahemfunu pinum entimi amadie eye atebubu manhene na chese ye yedotiye ama atebubu hina wenya ni baby eko enti ema chese amanhene ahoduo bi etse nkranza manhene Eni aman hene ahoduo pi entimi amepiemu ewo ho na ye kampo a eye techima aman hene ankasankasa nso entimi amepiemu na namsifo ene paaye ohwe ejabo nase a utimu se aman hene pi na one or two reasons ana ehia se omo attend the 20 omo entimi amepiemu nanso omo sinamu ahoduo enyina ebaaye eni ti amamre ena efisi ya mamre ena eni kagana ewa mamre ewa amani ya titi wubika titi wubichwe gana mamre efe pa na wafi ene traditional colors the kente colors ah chese ee twegu ewa tichimai ahim fuwa huduwa mwe tweshe ya na chese hini ya adia efe na edepa hini ya adia eye wawaswo na gana die ya ntutona si na ibu baby se titi ya mamre titi amani eno yesu musi kipi ah yento enjene na ebe siyo sa woche yen ewe pema pema kasa fudi isuwa ube shenye video ube like na chese wadro pe comment ewe ho ama fufron so ati yenka ewe saa kasa funi esu na mini mse uche chene ya hudwe nina echele ayonfwa huduo eni imufugu ahudwa chese ubu mse ampa ayonfwa huduo ebebi na gunja manhene enso epaye edi nanimu nyam ebeta eye bono ana meko bono afashe kesi a ekoso ewo bono techimai eye akanyina ahinku kesi baako a ewo the bono east region na ye kanso a eye ayemfa yemfa omo bei omo nso dia brafo epaye sanso ena omo di akofo epaye ka akofo a na omo a ena yesani etwa ye ho efo omo abrafo a chese obia ebedi ni juma e mane ye fepa na ohwema otimi mu se amamfo e tutuo ye ka tu a na chese musketry a chese omo tu atuduro e di ko wie mu e ma akro no e ye fe na nipa na abodom pim se ese nipa ajidwa no aboso a amamfo ebu fa so na omo enwe na wenam amamfo ebu fa so na omo enwe na wenam Enye asem ketu akra na chese eho aye se pienso a eho aye de
Say no blood. 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 Say no blood.
na ohwe abra na sampa hene a yefre ne na samodua ebi pimu ewo afashe na sia na chese wo the culture troop pa ene edi ne numa chese omu kantwene na omu edi asa na omu edi asa na omu kantwene sa amamre no na omu didi eye sampa ehine enim edi be pi eye etwaboyi ase na ohwe ma ayumfa himfu awo mwetua edo mama hini ehu esia ama amamreno ayefe ama hini nina biju nase ubi edikaya atinase anao mai hini fufu ubi edikaya edwabu onasia na usa uko na udi enidi eko chiano na umano akwapa saa akwapa nsemi imuno na chese edimu pie afefe dia eko so ewo meko buno afi 2024 imu dia na chese amamre kwa ena efe amamre ena eitwegu cheneka ahodwo eko so sanso ena chese uhu se eye mrante kwa omunso eni ji na nanu mama mre no mama ni ehu no ase ohu adaje apasa adwuma die no ase menu ena ese hwe pemampem ebe fa de eko so nyina abebo hu dawu achire kana ama se nyina momo hu sa mpa kana ewa mamre kana ewa amanie na titi obi katiti obi chire no ano ena eko so yi ye na nanu bia omucha to ho ma yen ano ena yen so ye de eye adwuma na ya toa so sa pepepe ya minim se afifufu muno wa wenti mi anko meko buno nubino wansu ube ya hubwa na wakubi adififa ye hui mingi na naosha ehe culture troop ahuduo enso eba saya jumedi asia chese omudi asa ehe titi sichi ano ena uhunu we ena yefene sichi agro agroa ewo ehe punu ene punu east ahafu anase akan maimu a edika eno uji sichi adwa eni kitinu isi nchia na chese unya asa agrubia ewo punu ene na hafu anase akan maimu eninti sichi eye one of the finest akan drumming and dancing program anase activity ya aya ekoso na usha agonwa na ema program na aye colorful na igusu echa samfuni achewo efese wo ebia ne wenya daje ana wenya pre ankobi sedie be ya afefofra ye besimu no wonso obekeka wo ho na wodo wo ache pono ana meko pono activities akodo a ebetwa agunu mu na yeda obibi ase se moji pre na mo hweye mesramu mon share video mon like na mon drop mon comment pidi ampo mbese share basa share de se ya dom no enko so enye wadom won fa ni shira en shira o won fa kase ye ene ne pambo en mau if you say you are part of Pim and Pim TV you are part of the Kopom program the course so one thing I was suggesting is for the same the ye amampe info ahodo ompa ye omu de afudu ahodo e mai so na nanom emma ofutu ahodo sanso ena eye organizes enso edu mutri mpon di ntia omudi meko bunu esise so no omudi ninyina enso etudwa ewo ho
mpisa moshemu henyina mcs nadcs ene bonoma organizes ekabowe efri ncu na ama kwache ede mahu nyina se odabro mayasi odagana ma nyina asi se jumadie yakofa baaye efie miensa so ne ewi enso nananom anya yemu ama yanfere mobata yachi bako mienu ene miensa so a ene ihu die ehu ewo bro champion de dia kwa abubu anu asida psc enkoma sinyai mahima ana akosi aso dia sika braiye one first edition oje si ne nice wo na osadia osadia yo doctor ajimambedu do mahene esobebo yitidom te chairman first and second occasion no Hey, any celebrity? Some rants here to say, to my dear boy, a person, yeah, can blow my boom. Now you're fighting for your right as Bono people. Now, Ubia and Kayan share as Bono for Bono, your name, my baby. Yeah, I was a young boy, the room. And Kanka, Yakasa, the dead day. Forest side, I hold you, I hear war. And near my Bono, when I can see a car, a jinsen. Come to this, I hold you, I will Bono. In a young butay, say if I'm a cobble issue. Now, your picture, yes, I didn't put you an incumbent ever bona manum. Tis a Nayasia, you are with him, Macobre, then, ya putay a pad, any incumbent, and impunt you. Now, oh, your bunia, umuabu fia, imbum, obey who say. Who any I can PSC in Ankasa? He said, I can phone you now. OGD said, if we don't call you, Kasa would want you now, if you are kind, if we don't call you. I am a Bono Yakaibi, Etiabi, I am a ya, sir, Bono for it will be a beer, if we bomb here. Iti ya ya jinsi mabunu yena yeni nananom ebe kambum na ya jibunu manesi ho na ya tuyedi eri atubunu maimu sebe ya intini manso ebanu enso enso na besia eni ama mabunu so ye ye ebe kosuwa ade nanomasi jumadi ediba ye sekaba nsumwa e ka ye ti minye emu ma se di adise e ba ko aye de sre e ye ye company sa be wo bono maemu ye mbuta ye ene se ade bi e wo bono e be fa me ko bono so na ye promote you ama ama fofo ene afofo so wo hu se bono so ne ma pa e wo ha e ti emredi ye ni mu se e ba manim as company managers directors, ministers, and employees for a year is remo. On hoye, I'm on moye. Now, Jumadi, it will be a naya mobo. It will be a near the hour war. So, Jumadi can see, say, na, when you am one free baby, na, koye, back of Fubi. It's a, it's an anomaly. Ebe a touch my traditional council. Osi adia yo akunfi ameo. Ya wato sunai. Aka yina presie. Kera nasi. Se oje yen. Se mekobunu ya famraha. Enim se ensu haya. Yeko yenim. Yeko yenim. Na yako yenim. Mako bono aba asitina. Mako bono aba asitina. Mako bono aba asitina. Nahano yada mwasi. Nako bono shew bibi.
Please you, Dr. Adiman Bwedu. Akwa kuti nano disam. Answer nano.
I'm going to go to the house. ewo Konkun East ene ahafo dia which is omo ene the cradle of the culture ewo ha ewo sha ene nyam ene ni kasiye nti na nanu ah
Konkun ene arongo fongo cross em e connect obi an
so
no no
I'm going to go to the hospital.
Pa.